Impepa lesa, kunchito lelo mutende takwete bafuaya nga wafula salale wakana na vena nga tawale bapela. We are very stupid, we are very stubborn. No kumara jechi bakumone. The General CK Chizela. Shangila, 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 Shangila. Okay.
Ishipe bo mundu, ishipe bo mundu, ishipe bo mundu.